chenda mnyonyo ibanki BCB yalira musaya akira umugwi ugira gatatu wabagiye gutangura inyigisho zo gukora mu ibanki. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nyubakwa ya BCB yagenewe inyigisho z'abakozi bayo ariyo Alternative Center yo mu Kamenge. Abo baronswa inyigisho na BCB bakaba ari imikangara 43 itarigera ikora ahantu na hamwe kuva ihereje amashuri ya kaminuza nkuko bishikirizwa na Tarcisse Rutumo umuyobozi mukuru w'ibanki BCB. Uwo nawe arongera akamenyesha ko abo bagiye kuronswa izo nyigisho bashobora kuzoca baronswa akazi niberekana ko babishoboye kandi barusha abandi.
Twaratanze itangazo ryasinywe mu kwezi kw'indwi tariki 16 rihamagara urwaruka rwahaje za kaminuza zitandukanye atana hamwe barakora bipfuza kuza kwiga uyu mwuga wa banki. Baraheza baradepoza amadosiye yabo, turaheza turayasesangura, turaba yuko akwije ibyo twari twarasabye, turaheza turabaha ikibazo canditswe baragikora. Abashoboye kuronka amanota akwiye barakuyemo abashika 80 baraza barakora icyo twita interview, icya kiganiro tugirana kugira ngo turabe iby'ukuri aho bageze. Muri abo rero haciye havamo 43 twakuye 43 abo 43 niwe twakiriye uno munsi. Aba twakiriye uno munsi ni promotion umurwi ugira gatatu mu mwaka wa gatatu. Uwo twahereye ku bwa mbere bari 40 muri abo twakiriye 39 uyu umwe yarayobewe kubera imvo zitandukanye. Muri mwaka harayahejeje 35 twari twabakiriye 35 abo 35 bose basinye amakontra. Naba 43 ndavye ibiharo dufise ubu ndabona neza yuko mwaka uza mu kwezi kw'11 nzoba shora kwakira abo 43 bose. Ariko tubabwira yuko tuzokwakira bazaba bamenye kugira ngo baheze bakore n'ubwira ntihave hagira uwiyumvira yuko uko bigenda kose bazaba yabasa akazi. Oya, uzaba yakoze neza wese azoronka akazi. Urwaruka rusohoka ruva muri za kaminuza ubwa mbere ho ni benshi, ubwa kabiri ego nivyo baraheza za kaminuza mugo nta mwuga vy'ukuri baba banze. Aricyo gituma iyo bavanye muri za kaminuza ukabazana ugomba kubanza kubigisha icyo gikorwa. Hanyuma kenshi usanga abasaba abagira ama perdof batanga amatangazo bati turakeneye abakozi, usanga bavuga bati uyu muntu agomba kugira n'imiburi buri myaka ingana gutya 4-5 y'akazi. Mbega uyu musore cyangwa uyu nkumi yavuye muri kaminuza azoronka iyo experience gute atari mwari muhaye? Twebwe twagombye kubanza kubaha iyo ako karya ibyo bakwe byo kuronka iyo experience professionnelle. Bamaze kuyironka tukabigisha tukahise tukabaha akazi.
Claude Hakizimana umwe muri urwo rwaruka rugiye kuronswa inyigisho ngo kuri we indoto icitse ukuri kuko yamye arota gukora mu ibanki.
Usange jewe nsanzwe kuva imyaka nakumva mfise ivyiyumviro mfise inyota yo kuba umukozi wa banki. Nkibona rero itangazo navuze nti za ndoto zanje zigiye kubarealize kubera ko ubwa mbere nabona ko gushikira amabanki atandukanye hirya no hino kuyinjiramo si ikintu coroshe. Nkibona rero BCB isohoye itangazo kandi ko ikeneye abantu iforoma batafise na experience, navuze ati bravo Imana irakoze, reka nyabona nkere na nyiragashe ni nyiragase ngende njane dosi.
Nawe Sonia Inamahoro arashimira ibanki BCB ku ciyumviro ciza yagize cyo guha izo nyigisho urwaruka rufise impapuro za kaminuza ariko rutaronka akazi, akanatumira ayandi mashirahamwe kwigana ibanki BCB kuko ngo uburambe mu kazi ntaho bwova hatabonetse abakora nk'ivyo ibanki BCB ikora.
Nashaka manje nshimiye cyane gose BCB kuko yari yumviriye abantu ataburambe mu kazi bafise. Ego yaratwumviye cyane umva hama iki kintu cy'uko BCB yaba yatwiyumviriye ni ikintu cyiza cyane rwose kubw'izo mvu natumirira n'abandi bantu batarabyumviriye ayandi ma entreprise ubundi buzi batarabyumvira kuko bugerageza.
Izo nyigisho zigiye gutangwa na BCB zikazotangura kuri uyu wa 16 munyonyo umwaka w'2020 hanyuma zirangire ku wa 15 munyonyo umwaka w'2021. BCB oye.